Kia ora whānei, I'm sure you're wondering, oh, she got a video. So anyway, one of the waiatas we sung for Ngāti Hine, that Ko Tautoro one. Sing along with me. Ko Tautoro te wāhi ko kereru te maunga, ko mahuhu, ko mahuhu. Ki te re te awa, ko irai a te tangata rongo manui e aue. Whakarongo, whakarongo mai rā ki te karanga o ngā tine. Te tai toke re karanga mai, karanga. Te wāhi ko kereru te maunga, ko maruru, ko maruru ki te rangi te whare nei. Ko puna ki te re te awa, ko irai a te tangata rongo nui e aue. Kakarongo, kakarongo mai rā ki te karanga. Owe, kimi hi a rangahau a te hiara koutouhi e te iwi e. And that's it. Ka kite!